Abanyagihugu muri quartier Kiremba muri commune Bururi bavuga ko ubusuma buri ko burakorwa mu gutanga isukari muri iyo quartier ari akamaramaza. Bamenyesha ko isukari iherutse gutangwa habayemo amanyanga menshi ngo kuko urutonde rw'abanyagihugu basanzwe baba muri quartier Kiremba atari rwo rwakurikijwe. Umwe mu banyagihugu agasigura ko ayo manyanga yakozwe na bamwe mu ndongozi za Kiremba bafadikanije n'umudandaza yitwa Niyunge ko Noweli ajejwe gutanga isukari mu banyagihugu.
Umba waratanze isukari wa Noweli asanzwe ari wajejwe kuyidistribiwa yazanye imifuko itanu pukurokati yongerezana n'imifuko itatu pu Kiremba Rivari. Hanyuma rero amanyanga bari bagize abarongoye abanyumba kumi abanyagacimbiri bari bagize amalisite. Izo lisite ntizibaho ntizibaho, aho wasanga ahantu hari nk'amamenaje 30 dufata ugaca usanga kuri iyo lisite banditse amamenaje ashika nka 80-90. Bariko rero barasoma mugabo ukarindira ko bagushikira ugahebura.
Isukari idatangwa mu banyagihugu iraheze ikajya kugurishwa kuri magendo nk'uko bivugwa n'isoko ryacu, aho muri kino gihe ikiro cy'isukari kigurishwa 10,000, ari nacyo gituma abo banyagihugu b'Ikiremba basaba bashimitse abajejwe intwaro ku rwego rwa komine hamwe n'intara ya Bururi gutuza ubwo busuma.
Nta handi jasati ijya mu makafitariya, ahandi naho igacugugwa n'abantu bayidandaza mu buryo bwa fraude. Aho ikiraro cyaba kidandaza ubu kigeze ku 10,000, none rero tubare ko dusaba no kuri abajejwe intwaro musitanteri cyangwa buramatari bagerageze bakosore ibintu biri kubera kurerwa muri quartier Kiremba.
Naho biruko urugendo rwa FPA twarondeye kuri telefone umudandaza Niyunge ko Noweli yagirizwa n'abanyagihugu gukora amanyanga mu gutanga isukari, ariko turamukena cyo kimwe na Niyunge abo Felix musitanteri wa komine Bururi.